Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi ahejeje kugirisha inama abarongoye intwaro mu ntara zose z'igihugu. Iyo nama ikaba yabereye muri komine Mwumba hano mu ntara ya Ngozi, ikaba yarifise intumbero yo kurabira hamwe uko igihugu cifashe mu bisata bitandukanye. Baganiriye cane cane ku kibazo c'amahoro n'umutekano mu gihugu, aho amahoro n'umutekano vyifashe neza muri rusangi mu ntara zose z'igihugu. Baganiriye kandi no kibazo c'ubutungane, aho bateye ivyatsi ingeso mbi icibonekeza y'abacamanza bamwe bamwe bakirangwa n'akarenganyo, bakirangwa n'umutima wo kwakira no kugira ibiturire, aho botunganije abenegihugu babitura ugasanga ntibabatunganiriza nk'uko bibereye, bakiri muri ya ntumbero ya wa muzirikanyi mubi w'ukumenga ubutungane bwari igikoresho c'ubutegetsi. Kubera yuko ico kibazo c'umutungane ari nkoramutima, Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi akaba ari n'umucamanza kizigenza yacifatiye mu ntoki, yasavye abajejwe intwaro bose mu ntara zose yuko vuba cane bamushikiriza urutonde rw'imanza zose zivugwamwo akarenganyo, eka n'imanza zoba zaraciwe ntizishigwe mu ngiro, ivyo bigatuma abenegihugu barenganywa. Ubwo rutonde rumaze kumushikira, azoheza tumeko inama y'abarongoye inzego z'ubutungane ku ntara n'abacamanza baze basigure imbere y'umukuru w'igihugu igituma vyabananiye gutunganiriza bene gihugu. Muri iyo ntumbero nyene inama nkuru y'ubucamanza izoheza ifata ingingo ibereye kuri abo bizoba bigaragara yuko atamutima wo gutunganiriza bene gihugu bafise. Muri ico gisata c'ubutungane nyene yateye akamo kandi abarongoye amasentare yuko bomenya ingene imanza zicibwa, kuko bazoza barabibazwa nabo nyene. Baganire kandi ku bibazo vy'imibano, kuko abajejwe intwaro bafise uruhara ntangere kugira ngo hashobore kuba imibano myiza hagati y'abenegihugu, aho bagarutse ku ngeso mbi isigaye yibonekeza cane cane mu gwaruka, aho abigeme benshi batwara imbanyi ariko ugasanga banyina imbanyi ntibamenyekanye. Yasavye abajejwe intwaro gushiramwo inguvu cane kugira ngo guvubu hakogwe amatohoza kubigeme bose boba baratwaye imbanyi babatubatse, kugira ngo banyeni izo mbanyi bamenyekane, no kugwiza cane cane inyigisho no guhimiriza imiryango kugarukana indero yo kuziko, kuganiriza abana babo kugira ngo ntibashobore kuja canke bajanwe n'iyo ngeso mbi. Baba himirize cane cane no gutahura yuko ingaruka mbi z'izo mbanyi iyo hatamenyekanye abavyeyi bose zibagarukako. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi yasavye kandi abajejwe intwaro yuko bokomeza inyigisho cane cane ku miryango kugira ngo bagarukane indero yo kuziko, baganirize abana babo kugira ngo ntibaje canke bajanwe muri izo ngeso mbi, na cane cane yuko ico kibazo kigira ingaruka ku mutekano mu mibano. Muri ico gisata nyene c'imibano bagarutse kandi ku ngeso mbi igaragara mu bice bitandukanye by'igihugu, aho yasavye kugwanya cane cane ya migwi y'ugwaruka canke y'abenegihugu bicara bareze amaboko nk'imbura ku kimazi, abo imigwi twakwita ati amarigala, kugira ngo bashobore gukoresha abenegihugu bose ku bikorwa by'iterambere. Ku vyerekeye intwari ibereye, Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi yashimikiye cane kwerekana yuko tudashobora gushika ku iterambere, tudashobora gushika no kuri yambona kazoza bw'igihugu cigaba kigaburira mu 2040 kaba giteye imbere mu 2060 atantwari ibereye ihari. Muri iyo ntumbero yasavye abajejwe intwaro kugwanya akarenganyo ahantu hose kibonekeza no mu bisata vya leta bihamagariwe gutunganiriza abenegihugu. Abajejwe intwaro basabwe kandi kugira icegeranyo c'amatungo yose ya leta mu ntara zabo, kandi ayo matungo akingigwe kuko ari itunga rusangi ry'abenegihugu bose. Muri iyo nama bashimikiye cane cane no gisata c'uburimyi aho ico gisata cashizwe imbere cyane cyane kugira ngo dushobore gushikira rya iterambere rirama no kugira dushike kuri cacivugo cuko umunwa wose uronka ico ufungura mufuko wose nawo karonka amafaranga nyinshi mu kuri igihugu cy'u Burundi yasavye abajejwe intwaro gutunganya guherekeza bene igihugu kugira ngo kuba hafi ya bene igihugu kugira ngo hatunganywe neza indimo aho yabasavye kuyobora abajejwe indimo ku rwego rw'intara n'abahinga bafundi b'indimo babe hafi ya bene igihugu bashobore guca imikobeko bashobore gutunganya neza imyonga kugira ngo no mu gihe co cici aho imvura iba yagabanutse indimo zishobore kuronka amazi akwiye mu ntumbero yo gutunganya neza umwimbu basabwe kandi yo kugira icegeranyo n'urutonde rw'igitigiri cindimo ivyimbugwa bavyabonetse mu ntara igitigiri c'umwimbu ukenewe kubikwa mu bigega ivyo twakwita mu gifaransa stock stratégique n'igitigiri c'umwimbu woshogwa hanze kugira ngo igihugu c'u Burundi gishobore kuronka amafaranga y'agaciro mu ntumbero yo gukingira umwimbu nyenicubahiro mu kubigira c'u Burundi yasavye abajejwe intwaro mu ntara zose z'igihugu gukurikiranira hagufi abadandaza bafise ingeso mbi yo kunyegeza umwimbu kugira ngo baheze baduze ibiciro be no guhasha ingeso y'urudandazwa rwa magendo rw'umwimbu hasabwe yuko abazokura umwimbu mu ntara iyi bawutwara mu yindi ntara bazobikora ari uko babiherewe uruhusha mu gusozera nyenicubahiro mu kubigira c'u Burundi yashimiye abajeje intwaro aranabatera intege kuko vyibonekeza yuko mu gihugu cose abene igihugu bijukiye ibikorwa vy'iterambere yanabamenyesheje yuko iyo nama ihuza abajeje intwaro bonyene izobandanya itunganywa kugira ngo baze bararabira hamwe intambwe bazoba bagezeko aranabamenyesha yuko no muri ya hangiro imbona kazoza y'u Burundi Burundi bwigaba bukigaburira mu 2040 bukabuteye imbere mu 2060 ariko harategurwa ivyo twakwita ibimenyetso bizokwerekana intambwe igisata cose c'igihugu izoba kigeze ko ku mwaka ivyo twakwita les indicateurs bakaba yabasavye yuko bohimiriza abene igihugu nabo barongoye mu bisata vyose kugira ngo twese hamwe tujane muri urwo rugendo rw'u Burundi rugana ku Burundi buteye imbere.